Ajawa nigi teko, Ajawa yudo loch mare. En Madaraka Day manigi ndhadhu. Tarik achiel dwe mar auchiel, Egesa Villa behind Umoja One Market Dumburu. Star League Entertainment keloni Heramit Tolit album launch kod jangolo Vim Dogo. Prince Max, Okoth Jarapogi, Elvis Kadori, Tony Indiema, Kaka Talanta kod Aungo Wuda Wendo Machine dhi keto johera wikokgi kod Ngolo na Moyech. Donjo shillings 400, VIP shillings 1000 kaja tabudho nobed MC Omari Nash. Madho kong'o sasa ok ber gi ngimani kendo ok oyiene rawera mantie bwo higni 18 kwatokal. Oteni okelni kod LTN Luo Trending Nation kama mopandi inyenyo elela.
Nyikora mogi machiegni kendo pod en LTN kaka pile Luo Trending Nation. Kapok i-subscribe, subscribe, nikech kaendi emwa wache kaka en, ilawa, topudwa wache awache Nyakwara Mogi. Ok wadwar marach ne ng'ato, wadwa ni wakete kaka en. Ne solro temore mar iluongo ne Sheila Bambu, en gima ber ahinya ka jo piny wuok kendo jo thumbe mono wuok mondo mi okony solro ma Sheila. Thank you so much. Ene en gimotimore maber kendo wacho ni it is the first time mabende Odongo nobedo kumoro achiel gi Prince Inda Janabi. Prince Inda ne nie Gesa, Odongo be ne obedo e Gesa. Ne en gimaber kabisa kendo ji nowuok kar rombgi. Kata kamano, as osebed kipinga gi komiti, koro nokadwa dhi mondo wach ni ane makelo uchochezi. But gisani, information miyudo en ni pesa mono sol e Gesa pod otamo ji kwano. Giminikete till, tichiwo cash. Till en giminyalo ng'iyo the latest mogol mogik. Tiyudo mono chiw, donge? Kata ka cash pod chendo. Nyaka sama wuoyo kodi ni, pesa poko onge ni nochok osol adi. E group, ji ose jam marach. Kendo joma ni group dhao ni tang'o mi ok mege kwan. Wan kaka oganda Luo, nitiere ng'ama nyalo chung' gi gimoro ma koro nenre ka ng'ama rach. Emomiyo nyoro nokadwa ne adhi e Gesa mondo wach ni umari en obiro ga mana ka opang'ang'a. It forced me to stay away and step aside. E mondo kik wach ni umari gine to jopang'ang'a. Nikech we munda ko nineno solro gi, MCs are really playing a key role. Nikech yudu ka ji obet MCs ema gokoke matima chelari adek. But samang koro gi owuok ni idwa penj gimoro tiwinjo ni ne gigolo pesa di. They don't see that energy, that strength and everything that they offered to that particular event. Omiyo an most of time samoro aleng alenga nikech idhi ok idhi, your effort will never be appreciated. Sani complain mayudo, orna clip moro ka ji yware e group kanyo noendo, nyaka Jano gini ne yuak seriously. I decide mondo agoch ne Jano. Jano is here to tell us everything that happened because he was there and is among those people that are in group.
Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela.
Kineno kokuo kuomi matiende nionge.
Isebe.
Nesigana mamulongi mani, sigandi joluo, joa jawa.
Jothum mokuongo kapok waduogo yu kuom joangla. Ong'eyo ni life mar jothum gi familia margi. Ineno.
Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundho ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'.
Oh, uchiem to chiem mariek nikech be samoro.
Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo.
Kete mana kae. Kete mana kukidua kete gato wabru keti githuon.
Luo Trending Nation. Ne adieri makende.
Donge nyasaye mwala moni tokni.
Monde yuda da mandiv kod densi wudi nyako chen kaka skiza tune mari. D-Star. Apura chela chel star. Ochiko aria buru hash.
Anala monya saino gweda ginyara dak.
Oteni, usimni kod LTN, Luo Trending Nation.
Jano.
Eh?
Ose mea gine ke yuwa kumoro.
Sound recorder.
Ha?
Sound recorder.
Hmm.
Alguien ada yuwa kumara diel koro ne in.
Eh.
Wala wala ada kwan mara peso wali wabokuang iwinya.
Awi inji ba uo.
Peso wali wakujala chapa milyon na par.
Hmm.
Kapo sumagre lo dinge miya lo kwan ko di uchiyeng no. Peso wali wale jambre kwan ko di uchiyeng.
Ah ah, tapenji ne.
Eh?
Noti morena ang ukwongi miya. For one, wana nge na weyo nikech komiti mag liela neno ka gin the same. Gine jok mana neno ka ungo. Gine jok manyaka na donje industry neno gie komiti mag liela. Koro, no kadwe biro gine wacho. Gine wacho
mokuongo. Iwija.
Hmm.
And here yesterday I made what we call technical appearance.
Uh-huh.
Abiro karakora ki 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 ghost ako kanzu tabele maboro kode kode jo pinya inya like I made myself private kidogo
eh
nika chine ntie apa ninge wik mwoso bedo chen kanyo
ange maber
koro kadwa exposure kwa bedo awinyo wichi kakodhi balagi malit na adwa nge kwando waiwa. Kwan mana menyalo kondalante kondalari kondalau chiel.
Poku duoko wuok. Pode kwano pesa shayela.
Poku duoko ineno, iwinya.
Hmm.
Paesela no million na di malo votes ma Kenya menyalo kwan makelu wa piyo piyo.
Timne ya.
Malo wachopo watu wa wuok neko kone achopo na jisiki mado wacho ni bwana.
Api njine ya. Ya. Yeah.
Millionadi
manyiso ne ya pok ne jogo miu pok jogo golo figa mono chok egeza
igene sala da ku die group
mm
ini nge ababari do nge bana jasoba
ange
so lu gine kara mana dak maka bokoro mana lo tenda ala di mani lo kabondo
ange
ma wayo nyakali suria nyakalawa wayo wayo nyakalawa ai
nyaka
nyakaliko abulo nyakaliko abulo nyakaliko
ya no
eh
nyaka jogi ngenea nyaka jogi ngenea
eh
nyaka jogi pim keto ne ayawa wang ni wateme ngane gene ok ne team mono chak ket 19 na 1862 ene team toge kech maki woyo to inya kata beti
kono preda kono iye kono preda wang ni awali kipondo
kana
sari na parelo seket online miwi inya
uo jade
kana sari awali kipondo sari awali kipondo kama na seket online. Location na ni online nga mama kalonga manegano nega lakini maruwa yore doku di non
Awijo kiwacho. Awijo kiwacho ni gichamo wayu to gichamo pesa.
Abendi. Iwa kembui. Nyaka ya Nigeria mokumila ja wachamo wayu atrisa. Maga linga mwonyo. Iwinya. Upcoming artist, mapoko wake kenda biro hit. Wachamo wayu wapona linga mwonyo. Iwinyo. Mechamwonyo machampesa ne anjano. Location nanion kibola bora sana keto on. I'm in Mombasa till 30th. From 31st, I'm in Nairobi. No, from 1st. 31st, whatever. I don't know when the month ends. But I'm in Mombasa till 30th. Maka, Goya, Nega, Lakini. Okuchamu, why you are? Uchampesa, ne?
Ah, don't match it on you ni business, Babu. Don't you win your very rich business, Nikke?
Ah, I'm going to allow everyone now.
Joluo nyaka ng'e chenjo komiti mar liel nikech jok mono donjo ka podo marigi ni podi chako nyaka kawuono en komiti ma constant kwani gin kwani kupa kare timang'o kupa timang'o
bala kare yuge kupa bwana
mano ji odonje kupa
abirga gi momiyo amata jam pile kobire stage gisano kamata pop no more kobire stage pile ka pile Not once, not twice.
Yes.
Correct. Jogi, you work. Jogi, you work. Jamoko, you work. Just want to get you work. Wangalikolo wapa ye yu wakodi. Iwi inja.
Anto donga complain pile. Tiwa chono umari, umari jafitina.
Buwana. Yebu wana. Sanikolo wase yi yebu wana. Walikolo wase yi karake mako wa. So long as the what we are giving is something that even the world can see.
Ikoni pesa she to giwacho na ng'e group giwacho na ng'e group
bala ene da yinyo pesa ni kisani madala kalisuri ewinja madala dala wa maka ibora boro make Mama nukana close masani Ayye joriye kodo anjiyo maka Yawambe kura ye jodala Yawambe maka uru
Ato Kipenjo kwano Ti wacho nalo Keche
Sani nga na penjo kwano Ti penjo kwano Nukolo pesa ni Kapenjo kini ande Ngani ukukolo pesa Yes iti neno kukukolo pesa Mingeni nga nenge platform Mwanya lo niso jino biera Bema
Jomoko no bira rambe ni keke.
Nekeche olade wido.
Katano kabiri rambe to na share poster.
Mano miyo mwonegi odi ochiwo pesa makari giwido. Number de, nite jomoko pesa moko mano bedo kwen, but no kinyari chumi malo. Because no gibere recognized. But because they were recognized, ne gigolo pesa, kosari yambo.
True.
Wondri ni enda no biara be kacha. To ngamo luonge ni enda bigol pesa nikech ogina ne manyalo luonge to ne onge nyoro. Enda bigol pesa bene nti ngamo luonge. Mane MCs makoro wacho ni noko golo pesa odong.
Gilao MCs kono.
No, they have narrowed it a field where gipenjo ako sam nito ni goledi.
Anko Sam bege jamu.
Akono ke diane. Anko ni makolo uchani. Donge mane lungo nya to maluongo ngama gone sei. Ni yes en adiera. Aya. Anko ne wale. Donge gine mag lungo nya kaina kumono bere bo bire sei ko sei na no huko obiro ka microphone cha kwer kende. Ya a. Aya. Koro luore uru MCs. Kiosi pe ngejo magi golo pe nikech voice mane gin gore mbele kacha
Dong jo dong 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 anko magi wacho no temono emuno luongo ji jok jok ma koro penje go dong no bere bere kwano pesa gin gindiko gi kwalo gin gindiko gi kwalo
ne gi ka microphone gi koro ni ida ira koro luongo di wera no matiri go lo pesa ni
ineno jano kapod wangima LTN biro lao joge te gibiro ng'ene bwana ji onengo riere o ji ok nyal loko liete mohit ing'ene a kendo kidwa ng'eyo ni atigi ni chamo idhi yudo ka jok mane komiti gibedo ga mane liel mohit e liel moko hit onge ng'ama
kendo the same cycle
ging'ere
yani komiti masani ine ka komiti masani nalo bedo komiti mara ni lenda lusi
eh
to nalo bedo komiti mara ni liendu wono bwana mlo ni dandorani
si ugire si musida
aya the same si komiti no bedi lienda lienda kele ilmano kamate mga uo eh
o ginya beru kuma onge pesa babu na koni ni aji
the same komiti na tukora iye ni ya kare jano kori nyalo baki jano ri amore togi
angomi ugi angomi jok mineno wa ineno mane liel mo hit eh kagin gi chuny mar konyo dak gi konya konye liete te angomi en mane liel mo hit
jite
liel milande tv gidwaro liel milande tv elande tv kiwacho ni ati mari
tv masaji sika uono
eh
kauna gona ni jotuko
eh
ere kaya gini kiluongo wajwa ni mchasadensi wa wangla kena update magichuo letes
poka neno
wana biashara Sheila Wagesha wana wapura bawa kodi kaka tuko 5.1 million followers emu alao ini nga
ini jawa angla anga no awachini ya ini jawa angla anga ijawa angla anga muda ki ijawa angla muda ki kindmon e kindmon ki pesa liel kindmon ki pesa liel gigoji gikuo ki pangangu
alao tuko ka uono anytime you'll upload anything contrary to what I'm saying kare koro wasachare kodi
Koro mak na joliel go ilaw, makumiti go ilaw 24 hours. Gidwa walo giji. To gimbe magichaji to pesa liele mapedho gina Nairobi ka.
Gimadwa ndiko saadia niya.
Eh.
Pesa yu en pesa di. On a simple note.
Eh.
On a simple note.
Eh.
Gil pinyiru.
Eh.
Gwera kamoke. Yani waliwa niyo tomo numeu. Waliwa tomo numeu.
Iwa junior, gichamo Sheila gine ma gichame body. Gichame live ma gichame body. Kuzo gichame body ma gichame
sen. Maga lengu mamuanyo.
Eh.
Uchamo nyaka body. Uchamo nyaka kamoto. Uchamo gima. Wangani do nyaru akuti.
To yokomiti. Yokomiti to wachango. Yokomiti wachango.
Gigere kodwa group marat. Gigere kodwa.
Tapenji dango bere bere apenji apenji ni ya eh
ogi wuo
dango bere ni apenji dango bere ni ati wane piny luo liel kaliel nyaka ji yware ni solro yawa to jogi mote manade
wari kor imota ngota adwa ni ngota
eh yawa LTN to biro miya winjo mabor Hey.
Oseti koda, bijano wapro maki,
hey.
Maringo madhildala, machaka nuko na robi, machaka uwena ni makadiri, machaka pondo madhe umasa, oka pondi.
Wangni Sheila midi eje. Oka pondi,
maruwayi watu, adhi ejela iye, ayye adhi ejela.
Joko midi olo wa.
Maruwayi wani, adhi ejela.
Igene ya igene ya ji oluoro gi ma ji to ng'e ngene gi chamo but oluor gi maonge ng'ama de yie wuoyo oluor gi iwacho ni
record na part I have 12 hours to know what the community contributed no kin wadaro gi tuko wuoyo kod wadaro rexani the media
koro temne ya temne
wadaro kinyi
temne ya Koro yeah. Ami microphone mar LTN koro wuo
Awajo ni ya before I walk to the national government and whatever no platforms.
Yes.
I don't know persuade you a man of choke nyoro. You don't have you don't have link and not come man. Better pendicans.
Yes.
Moru, mansuniki kwa kudu na neno kanga mande, noke nonga mande nena di.
Me neno kai indogo la lof miachiel. I indogo la lof miachiel.
Uchamu wa yuwa tapone ngima. Uchakudu cha me kose tone kesi kama nyalo manyo tangible evidence and the living witness only.
Amachato
kwa advantage ni yake.
Machato kichamu maber nkech both parties ubedo involve gine. Achielo la la chiel, achielo to.
Liendo wa yao nge ngamanya lalu wa pesa.
Aonge.
Mewacha mudo wala diyango toko rugote ira.
Aa, gichato gimedo go stock mabere. Kata wanjo LTN onigo gimedo wa gime wa micro gine.
Wala gimedo kwa kamera.
Kamera chiel, wamedo menyo gwa kila diye.
Kamera, kamera. Mana, samaroji berika shedye. Gine na ina saani. Berika gini so LTN.
Ye.
Nusha ano gini wa chie me.
Posta wa share ande koro gini use uo gini use uo
ino gimu share ande ose konyo wa by the way neno elti enunu kanye angamu nemo kanye mo nume lana no gigi wagi
wadwa kamera jie
wadwa
kamera
ayabi biuru kamera chel pesadi kamera pesadi elti en bano wadwa miu pesa
N120 babu mwadwa N120
Nisaani nwa choko, lakini ukatoka kwa choko pile. Kauru mia, tuandu mirikini.
Mano watch maler. Next time, wacha kwa shana kipoza. Nkechu wangini, liel mohit tonyaka gibede. Onge nga mipi kauma chia. Ni liel betine, nigi experience.
Liel mohit, itiyo kwa doa liel mohit.
Yawani liel betine, nigi experience. Ni ngane ne mungeyo. Ana winjo kage wacha marach koro nokadwa ni gineni adhi pingo gi ground but don koro information poru chopo nwe chopo ni yawa oko gine
ariyo shida magin go koda moko wunde no lura approach direct moko be wunde ni o janono ero dao andao no kero
dawe moeri
dawe moeri isu ni kikelo kori moro
to dao uok
Wamwami koro wa moro mwa pando.
Da uok mi penje dao ni ato dao ti. Waya kana.
Ngini kibati mwagi kakikiaga ni ya. Wangi koro public ass. Ngi wan makoro dili kodi. Koro public ass emine ne kamera cha.
Koro.
Koro wan madili kodi. Yani makoro okoero ujinga. Gitugo moko manono gifuwa manono.
Kamera gine noje ano the governor. To ground to giro mugi jane.
Jane sawino.
Ema koro chapo gicha.
Marabu chapi wanawa.
Ha?
Kando kibama ora. Ne. Amemitiki kama kramatini. Makatek.
Bwena bigeni ini TV. Igeni ini TV.
Na ugesida.
Ini TV.
No, makatek. I know Makatek. I consult the people on board. Yeah.
Jano. Jano ini TV.
No, that's ya bubuana, maka buana. Aboligi pondo. Nareti kumangiyo godo. Sama kula pondo Mombasa na pondo Kisumu na pondo Dalani. Oh, come on. Biasara ga uchu.
To ni pondo ne pesa mkufi.
Kada posa pone pesa mkufu kaiye
Tomkufi tonoeri
mkufu noera bwana matene mama wa bwana wayo wa kwanza wayo wa.
Chaki gone komiti uwe ba go uwe ne kumi.
No, one more time ono ni ane. Bana aol gi pondo number one, iwinjo.
Yeah.
Chapono neke chadira mawacho ne jopiny.
Yeah.
Onge chieng maburo kao gi magole wiya maket na jopiny, iwinjo.
Yes.
Bana sarane group kenda adao gidao malich ma jopiny pa ni anuwa golo pesa di, anuwa golo pesa di, anuwa golo pesa di.
Togeling.
Why are you no, you're not a chair, I'm not a car.
Manonga.
Nico, call a quadrico meeting.
Eh.
One year old walker.
Pesa put it in a meeting. Gi agree, Maggie Pogo. Peso get one.
When I call a mara, Nick one goes on a quanjo dalawa.
Nick one.
Angawa ne moloji kwa na kwa ni sano pay bill ni sawa pesa makama.
Toma wa ngo kai.
Angawa moloji to jine nti kajadu to tiko ni one man udoko muagolo.
Ah don jibedoga duto same solo but kweno to dong neneno kaka no chapo kate emubet gote mabe jomoko podo mako na sigu nyaka sane but kuma gintiere to ging'ene gi chama
bana iwinjo asolo kasine mako sigo gi ming'ene ya en adiera makama kasiku bana anaero jite iwinjo
awinjo
ahero kenda luro jiduto to kiteno rigi gimarach Abro pingi up to the last minute. Maka, ye maka.
Ah, but koro jano. Kwa doke di
ye. Kwa doke loko nezeka kesi moro mar. O loko na kesi moro. O kwa doa nyisi, like nasega nyisi. O loko na iloko na nekechi koro jano no wadwa deal godo.
Ah.
Nekete luo deal koda. Lakino kiano jaluo. Nga moko nyono tok jaluo.
Hey. One kaka LTN to kwa binuoru waboro keto.
Ini jaluo siko mondo maki. Kino pako ni anyama na gundu. Akena ngo. Gule club akena ngo. Kwa nadake bungu chon. Jaluo ma jaluo adier. Munga ni jaluo. Kwa ni ya wambu. Mana nyini nyaka maki nyini nyaka punye na robi kiawa
aa ine eno jano an taere ere gimichungo gadieri ni ya ya matoraj koro wang ni nyocha ling mondo kikabed ni atini jiwach ni bwana ngomi uliel kaliel umari mewwe koro ninyo anen kagima nchi kaka
liel kaliel koro watinu jano maa koro jane mewwo
Amadong na we nuwo andong ne kata noka biro
onge ga muwo kata chiel ne ka ane ma wo gi jotuko ta adao ke jo press ma citizen sanya pango dao gi LTN
LTN ti dao nago LTN ti bago
mondo we lugo mondo lungo wayo ni mchesa densi wa wangla
wanu opake wan poko lunge ne jamiel LTN okinya lungo
Adwa jakamanyo any other forum maluko wayone mchezadensi wa angla
Age
rectify point no
ine no sani gimitimba
koro mano kose rumo mabe mano nasetiko through to konasko ne kundiko ni mchezadensi toki kutam tajo nyinga kanyo mana gisevinja Sa maduong man koro sani enda mar pesa mowuok e liendo e candlelighting.
Ineno joge. Ng'ama sani koro nigo bed ni lao en jokomiti. Jokomiti notang'na jokomiti go. From the leader.
Koro gibe team. Ingeni ya, nieni yoko sika kodi ma lienda. Mianyi ya jokomiti, ukati screenshot, adi dili kika dili kodi gi.
Jokomi
biana ka ulerna gini biana ulerna gini gini timare kamba
jokomi tia oroni
munyen mane kore
anan kodgi bat koro
liendo wayuane
gipinga
jomo kodwa maka katdo maka nio yano kikmina ro bio jano watero kadisi tera uru to na biro nyaka kumudwa terano abiro soja Uri jalo en. Uri serikali. Gina na jawagi pa ni maja jano.
Jano. Jano ine gavana.
Uri gidoriek, uri gidaktar.
Jano ine gavana.
Ana marana dala korisuri jomodong ne sao, inyalo didil ko, inyalo konya kaleo.
Jano ine gavana, lawe jokumiti.
Ana madonga ko, ana madonga jo lakini jomodong. Osomo yawa, jomodong buru go la jela buru terano.
Ni jokumiti okaka. Ni jokumiti okaka uliel magingeni pesa, inyalo kwana kwana ningane nuteralo funga nuteralo funga nute.
Pesa matin jokumiti yonge.
Ane liel dong.
Pesa madong tichu. Ane givenue na. Dakne yo pani jano abi venue nicha. Ah, jokumiti.
Liel business. Liel business.
Are you looking to transform your house into a work of art? Look no further than Wandos Interior, your one-stop solution for exquisite house interior designs. From stunning curtain designs to captivating interior and exterior designs, we bring your vision to life. For more information and consultation, call us on 07-45-05-6954. Remember, your dream home is just a call away. This message is proudly sponsored by LTN, Luo Trending Nation, your go-to platform for the latest news and trends. Mondo yud lamo jonyuolwa kod kaka talanta kaka skiza tune mari. D star, apura uchel nono star, amwen achela uchel hash.
Sipe nulungwe jokoko hidiro tindo. Anilamo mama nae mokonya.
Uteni, usini kod LTN, Luo Trending Nation.
Kane mawuke kongo, mamira spesele nga.
Odhi otho kucho.
Kane mamira spesele nga.
Onga ado wato wane siria, beongene wane live LTN.
Wana, anigima ngeo kisani?
Hmm.
O kaneti ende, o kaneti ende luro dano bwana, nyis ngata diera wachino room.
Koro?
As long as you what you have spoken will remain in social media.
Hmm.
O negila kinigi, meni wachato sedo.
Koro? Baba joge wageta luoro kendo anapa nisibit kwa dababu an however machi niji neno ni aero scandal ana gime ji luoro go magi gik maketoga but kata gimbe kumagintiere ginge ngani bwana jama nito wache diri
I just feel like the truth is the truth I don't know ingana chele mamache Tujimi achel pingo. The poem truth will affect even the 100 numbers. Always know that.
Anto pula chunga chunga
kwa kweli. The power of truth will always.
Ngato ne gocho na offline mangeni.
Somebody meter out your Wi-Fi. Tibi donga maonge your location.
Dane Wi-Fi ba.
Lor location. Lor normal calls. Lor nobody should call you. It's only in a minute ni gigo cho kori ni migo cho ni kina ni angane wacho ki mabere bere wa gocho.
Aseti mo kama noja tele.
Watch kora.
Koro. Kia Mombasa tu amanyire mondo wakon jo piny adieri. Kasto.
Mombasa anigi gari mauso ta.
Kasto.
Un gari ma pod confuse pod anigi akero tiko project na gendi tedi mondo chule ubiuka ugari ha.
Kasto. Oningo bedni idoke koko.
Koko mar MC.
Marto. Awacho ni oningo bedni
ha.
Wakona jo gi adieri ging'enge ni hawa.
Bana biso pale ni ha. Yato mimoro no. Ngano dak maloi.
Odak maber yewe.
it's very manager to men up coming to Nigari. Disappointing and you go to the character in a new work. Come that and Nigari. Disappointing again. Management go to Irwaneno.
Management.
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 Management. Top management. I'm doing the ground like it is okay. Well, now, according.
Mark calling, you know, one.
Oh, come, Mark. I don't know. Don't call me one. I'm more of a Samuchi Monday. Would you look at some solo? Would you look at some? God, I'm a mother del Monte. I'm a mother del Monte. Eliendo, are you eating the night? But come.
Query. Well,
you're welcome.
Ah, koro nike.
Mai sa manalo ni raduk. Analo ni raduk maluok rambela na. My friend ama bad paso. Ngad simu ba de ama bad paso.
Nyakora mogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny. Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kikibed gi kionko mora mora ni mar LTN, Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo manigi oteku, kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Neler mathoth, tudri kodwa enemni wa magin 0-7-9-2-7-4-7-4 kata 0-7-9-5-6-5-6-2 kata 0-7-6-4-2-4-5. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba managi LTN, Luo Trending Nation. Monde yudu paroga nyasuba kwa delisha tutuka kaskiza tune mari. Dista, apura chela chelsta, ochiko aria dek hash.
Samoro temo gonasim, imama temo gonasim.
Uteni, usini kwa LTN, Luo Trending Nation.
Kuru nye kwa mugi, ageno ni winje. Jiteo kinyal kawe positive. Jomoko nyaka kawe negative, jomoko bangene nyaka yanya. But gima ngeyo jothurwa, ubiro mana yanya, nikech another truth matter. Kana chaku parodi, ejino yanya, ingi, igwamburi ya talent, iketho ni jothumbe thum, strike temo ula. Ber nakatina nenuji, I'll sit somewhere, ama wachini buwana. Gini na introduce penyu luoji teme. Berna, in fact, anaonge kichuki. Berna ni kata jo anglo dhira wako, wakidwa nago parodi, but jigoe. Sani bekuru wa uoku gi the truth, wawache. Na neno kaka katalanta gene jok malala wakacha seriously. But jo pinjbiru ngeki ginade kwa kudwa na wajiki. Kakatalanta goya ni kechi nyinge nuguok no nindo gimukufi. Nyinge nuguok, nyinge jine sedogo. Koro ani muti yuku kwa damerema. Na bende antu bipoka wacho kata gino. Iyo. Kendo platform bapoka wacho. Gendo koro githi gibere team moro e TikTok. Team magi feel ni gini celebrities. Wambi wana celebrities on our own. Wambi wana bingwa on our own. Koro according to gimono temorene. Ini ja winjo, ija neno. Ija era mare LTN. Iwinje nango. And thanks to Cooper and adwana go nuero kama na yenya ukelu gi maber gi misole mana miareyo mbele ka gik makama gi dhi bedo maonge. In fact Cooper biro organize no mana event moro mar candle lighting idhi adhiya kanyo tu una u celebrate life mar ngato then you go nikech gigi ok dang waket ni ati liel kaliel jiyuak liel kaliel jiyuak to kipenjo ni ati ni gola. Ok, koro dangi gol gimoro ni mondi gini. Napimu nude, nakunu nude the other time. Ne police nyalo luo gimokwal. Ten gine mokwal onge. Nyiso ni en manu section, ne manu department, mare. Omiyo, inga mabe is so fast to rush mondo comment gik mashit. Iwacho ni any idle talk. There must be some sense in it. It depends with the attitude you have towards that person talking or towards that speech. Omiyo kumano juluwa. Ki winju kwa wachu gimoro. Chikiti. Ano kairo panganga. Ni umairio ero skandola. O kwa ero skandola. Skandola ngi mangato. Mukuni. Maybe yanyi wacho gima timre. Wan wakelu gimose kele social media. Penja nejok mani grupu ko. Ngamose yudo kwan mar pesa. Mwani wachini umari ili ambo don kwane ino gole. kagigolo to mana bang video ni ekidhi gole nio ne podwa ne meeting une meeting nade gimikwa ni bedo ne meeting banyiso ni you want to decide on a figure to give to the public utimo maraj joluo mondo mi wayud solution enya we uru keto ni ngane man gi experience eliel 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 like un gi experience eliel and then ini ngami kiti liel ngenu ngei maber ni ja siasa kaki neno koro ni umari pengo koro umari keto mondo meke pengo mimi ano kadwa kumiti mag liel kechidhi keto idhi kawa kaka ja uchochezi koro joluo waero reba tu wawe uru keto liel ubed business kasto jokupa koro beduru motegno mondo ukao peny ma kore sami kawe peny nikech ji waol gi uwi kila sa kupa bi umari uchak chulo miareyo ngato chul miareyo kupa is only 200 shillings togimoro marne just from nowhere jalight of form mario say a group jakena ngogi gine to jogi gin mana liel mohit emineno gi umari dang tho sane umari ma koro ni umari ni wache jira umari nto gide yangi ni makum umari gigene itunga tunga kama in mineno sane kore donjo ingia kanyo ni jok mine ineno samoro donjo kata mana LTN to pinga go kadang gi thoka uono ni gidwaro kony dang gi rit jok magineno gimiyo support go matamre omiyo kiwinjo kowacho gimoro kuonge ling don't be so fast mondo mi inibed jok ma comment ma negative okwan gine okwan nango okwan jonekni and then jo miwuoyo kuom gi go ng'eyo ni gin adier koro ritio mana gi fans mar mondo mi ajo ng'ane japang'ang'a minwa elimbende inyalo miyo pachi ni kiwinjo statement go te biwinjo ka gimo wacha diri moro ntie iye koso miyo comment kanyo mapod en LTN Luo Trending Nation wabiro lau gadir wabiro lau 24/7 wabiro korka gimaber ni nyasaye mwalamo ajuoga bok negwa bwadwa lau mera wadwa lau ma chieng mutimo right thing bwana an pok na icha icha ng'ato ga yanyi kata kaka talanta na yanyo but nubire inbox na iwinjo nubire inbox na ni koro neno ni ati en gi ngufu ndi ni kipasa kachieta iwinjo koro kose biro ni en kipasa kachieta to mano ta yanyi inbox na ta yanyi manoma mano na yanyi kwa ichieth guwok di kucho iwinjo to embe na yanyi kechino yanya iwinjo ni pacha thin kina timbro nani koro yeye ene ya wagini otimore kama we uru beda beda ngatu ma Mr. Right.
Are you looking to transform your house into a work of art? Look no further than Wando's Interior, your one-stop solution for exquisite house interior designs. From stunning curtain designs to captivating interior and exterior designs, we bring your vision to life. For more information and consultation, call us on 07-4505-6954. Remember, your dream home is just a call away. This message is proudly sponsored by LTN, Luo Trending Nation, your go-to platform for the latest news and trends.
What's up, guys? Maya Wiko Jakabunde, engineer, Wema Studio. Ma and LTN, Luo Trending Nation. Kai mawang wangiyo, Luo Trending Nation to the world.
Monde yudo sana sira kod Beryl Godons kaka skiza tune mari. Dista, apura chela rio star, apirio apura mwen hash. Uteni, usini kod LTN, Luo Trending Nation.